Mpanin se bɔne nsuma bɔne we di ano ɔden na yenim se Grace amezan donkoa ɛna sɛbe ne mpena ɛhwie acid ɛde agu ne so amakɔya asɛm a ano ɔhyepa mepatrotu mrika na bra court nkomotives na bɛhwɛ video yi ababaawa fɛfɛɛfɛ a wohwɛ no sɛ ɔhyɛ wedding gown yi a wogyina hɔ kama yi yɛfrɛ no Comfort Tawiah a ɔwɔ mfinhyia kyɛ sɛ bɛɛ aduonu nkron 29 years Comfort Tawiah ɛna ɔno ara ne kunu wedie ne kunu Ishmael Agboko 34 years yi ɛyɛ 2021 afe ɛtwaa mu no ababaawa fɛfɛɛfɛ yi o ɛna yɛahwie acid de agu ne so a sɛbe wada ne kakalika wadane kaka moto bi ewo hui na de bra court nko ma na bra behwe video uhwe wi amepa cho share ma wunua wate share fa ma wunua na ja wo comment to ase na subscribe to page ni sansa hanko a e na sansa met te se no benya no afi etwae mu e na beto odwa se Comfort Tawiah wanya finhye do no kunu ene ni kunu eye Ishmael Agboko 34 years abranti omada ɛna mo bɛma ne ɔyere ada wafa ne yere awie obi nnim ne ba bɛma ne tirim bɛma ɛsɛ ɔbɛkɔ second round ɛna ɔba ne sɛ mabrɛ adɛn mame ho me kakrɛ abrante apie sɛ wɔ ɔba na sɛ wakɔtɔ acid o ɛna ɔkɔfa acid sɛ ɔkɔtɔ yi o sɛ obi de kyɛn no sɛ ne kaa nim acid na bi ɔyɛ taxi driver ne kaa nim acid ne bi o ɛna ɔbɛhwie gu ababaawa yi so a ababaawa yi ani nani ne ne te sɛ me ne wo kasɛe Comfort Tawiah nani mmienu no nyina afira ɔnhu adeɛ bio hwɛ ababaawa no te hɔ no aberanteɛ yi afe ɛtwaa mu wie yi apɛ na ɔde ne ho ka nwura ɛna ti paa ɔdwane kɔɔeɛ nanso yɛsɛ wodwane nyankopɔn a wohyɛ n'ase wadwane afi te sɛ kaasoa ne ne mpɔtam ɛde ne ho akɔhyɛ baabi koraa ɛna ɔde ne ho akɔhyɛ Oklu Nkwanta o ɛna ɔde ne ho akɔhyɛ kora na ɛno na nyankopɔn adaworo ma o apɔsifoɔ adi aberanteɛ ntɛntɛntɛntɛntɛntɛn ne nyame adom anɔpɛ yi a me ne wokasɛ yi yɛakɔ akɔkye no ɛwɔ ɛhɔ ɛde no aba bɛpem wɔ Bawjiase sɛ ɛhɔ na ɔdii saa bɔne no ɛhɔ na sɛdeɛ ɔdii saa nkwaseasɛm no nti yɛakɔ akɔkye no de no aba na wodeɛ me se hwɛ ababaawa no ne ho fa a na ɛnka ne ɔde te asase yi so ɛne seesei ne wei aberanteɛ yi Ishmael Agboko Agboko mehu sɛ deɛ mebɔ di no hwɛ deɛ wayɛ no hwɛ neɛ wayɛ no meda ase mepa kyɛ subscribe to court nkɔmmɔ TV na share na like na gya wo comment ɛyɛ wo nua baa ɛne Comfort a anka aberanteɛ Ishmael dɛn na abɛyɛ no na wo nua bɛma kora nso ne Ishmael a anka deɛ paa na anka wo nua bɛma no wobɛyɛ no twerɛ to hɔ ma me meda wo ase.